sanica twamugira inkuru muri filme sanica ntitwari tumumenyereye tugerageza kwidonda mu byo burambuye
One Family TV.
Ndabara mukije mwe mwese mudukira na kuri One Family TV nize ko mumeze neza tugo kurande kwa tutumeze neza cyane cyashimye Imana. Nuko musazwe mubizi, niba tumwe kwa subscribe cyangwa isabone utabikora ugwa komenta ngo dutere intege cyangwa dukosore naho se twa twakoze nabizi mu dakora ikosa. So nako tumwe gukora partage mu gusangiza inshuti zawe, abagenzi bawe, ibiganiro byacu byashoye kugushika ku nyota kugira ngo nabo baryohewe nkuko nawe baryohewe. Nuko musunzwe mubizi rero simba nduma. Nta na rimwe tuba turi babiri cyangwa tuba turenga urumva birava na sujet du jour no musi ndi kumwe na Sanita hamwe na Sante bamwe bamwe bashobora kuba babaji barabonye muri filime cyangwa ugasanga umwe muzi mu ndirimbo ariko uno musi nabahuje Sanita Sante ariko Sante imwe wewe mwaramumenyereye mwarabonye mu ndirimbo nyinshi zitandukanye Sanita yaje ubwa mbere ku TV no bwa ku TV online ubwa mbere yatwiyerese après yo gukina filime Sanita nyene ndabaramukije
Mauro neza.
Mushaka kwidonda akora dukurikirana.
Nje ndi sandi ndu w'Imana nkuko mumenyereye ndu muririmbyi kazi wa gospel kongera nkaba n'umukinyi wa marerese.
Ego murakoze cyane ndabaramukije.
Mauro neza.
Mushaka kwidonda akora dukurikirana.
Nje ndi sani.
Sanita twamugira inkuru muri filme. Sanita ntitwari tumumenyereye. Tugerageza kwidonda mu byo burambuye.
Sanita ni hasa benshi baranze muri filime ni hasa rya Sandi ndu w'Imana my sister hama ego ntumenyereye kumbona ndatse ko mumenyereye kubona kenshi Sandi ndu w'Imana mu ndirimbo ziwe hama jewe nabonetse muri movie ya Sandi na Sanita so nuko nawe yari yabinsavye nukeneye ko nshobora gukina muri movie yiwe birashoboka mugabo mucamubyumva na
tubyumva urashobora gutanga ngo tubyumva gute
gutsa kutshare
Okay, so question ati Sanita kugira kuri muri filme byawe twa hamahera nkangaha.
Bo ntabwo igiciro no bishobora kukivuga ngaha ariko ndafite management niyo ushobora kuvugana na.
Bisanzwe ati Sandi plutôt Sanita nizo bandanya kuzo turamona ama filme nizo bandanya azokina muri filme yo bavukana gusa.
Ego ndashobora kubandanya nkina mu movie ya sister wanje nkuko nabivuze no mu bandi namba munkeneye ndashobora kuboneka mugabo hariho condition abivutse
Sanita ninde gerageje ku develop
nuko nababwiye ati Jesse Menyegwa cyane sishaka kwinjira muri industry y'abakinyi ba movie ndashobora gukina fashije mu my sister mugasi sishaka kuvuga ati ngo umukinyi wa movie uko mbona ni comedy hama icyo kuvuga ngo kutumvikana nako bo birashika nta numwe ataje kuri social media kuri social media tuma twabibonye menga hari ibintu by'ama beef ndabibonera no kuri my sister Sandi ndu w'Imana uko muri zigya industry barimo nkuko nama ndabibona ndabona umenga icambere ntabwo bakundana ndabona icambere umenga bamana ama beef misi yose bafitaniye jaruzi so nicyo gituma jewe nta movie nshobora kujyamo kiretse my sister binsavye nka kinibi yiwe
hari nk'umuntu avuga ati Sanita holy yakinye yarandyoheye yakinye neza yarabibayemo koko bijya yakinye n'ibintu abantu benshi basanzwe babayemo yo gutora he kuko waramaze kwinjira abantu benshi barakubonye bwa ati reka tumukurikire tumufollowing Instagram yiwe Facebook yiwe akazi nayo barinde kugira ngo basi wavuze ati sindi muri movie cyane ariko avuga ati bandaye boro dukuru twiwe yasohotse bandaye boro dukuru dufoto twiwe yo batora gute
bo Sanita nta page ya Instagram ufise Sanita nta Facebook ufise mugabo wewe nyene my sister Sandi apostinze uzo kwibwira tujya ni Sanita yasize kuno munsi ati cankujya ni Sande uradibaza umaze kumenya kubatandukanya niba bona apostinze ukabona afite look ya Sanita zo no munsi Sande ya apostinze Sanita baje kuko page yiwe itwa Sande ndu w'Imana ya niba bona Sande ndu w'Imana apostinze ukabona look uzo menya ko ari Sanita atari Sande hama abonye yashize ko look nk'iyi wiwe nyene nkuko mumubona ko yimereye natural kujya uzovuga tujya ni Sande hama YouTube naho abafana biwanje ashaka kujya kwandika Sanita bibaza ngo fise channel ya YouTube Sanita nta channel ya YouTube fise mugo ico mwokora umuntu wari wese ageneye ja kuri channel ya my sister Sandi ndu w'Imana kora subscribe kuri channel ya Sandi ndu w'Imana ukore subscribe ibikorwa byose bya Sanita uzoza ubisanga hajya kuri channel ya Sandi ndu w'Imana ariko uvuga ngo tugire ha contre na jewe sinibaza yuko bishoboka
reka tubashimire cyane Sanita ego akajambure kubusha ter aka nuga akajambo kanyuma aho gushobora gushikiriza wadukurikiranye kubaraka
akajambo kanyuma ashobora kuvuga turabashimiye cyane kubona movie mwarayikurikiranye ya Sanita the Twins nukuri mwubaho cyane aho muri mwarayikurikiranye kandi bitosheje kandi n'ubu mukaba muri ko murasaba patitu turiko turayitegura wowe icyo ukora nk'uko nabivuze kare mushigikire my sister nukuri sandi ndi w'Imana kuri channel yiwe ukore subscribe hama Sanita sinzi ko hari abamufana Sanita n'abamufana sandi bashobora kuba bari abamufana Sanita nuko mwavuze ngo afite ama karakteri sinzi icyo mwashatse kuvuga mugabo zigiye karakteri hari abazikunda rero zose muzodisanga hari ya kuri channel ya Sandindu w'Imana Imana ibahezagire
reka tubashimire cyane
merci mama
okay Sandi mbega kuki gukoresha imyuga ibiri alafo ndavuga gukoresha kuririmba hamwe no gukina amafilme dusanga tuzi ko mu kirundi bavuga ngo imigere ibiri itereka wewe wateretse yarateretse birashoboka ashiye ubwo hasi tenshonse nibura dugita amaguru abiri yose cyakorokera hasi
ushatse kuvuga
gukina filme ewe si kuririmba
ah okay mu bisanzwe jewe ntabwo melanja zose n'ingabire zanje uravye natanguriye muri Sunday school mbona araririmba njya muri kwaya ndaririmba ndakura hamanza kujya mu bintu bya movie hari 2010 2009 muri Faraja group hanyuma muri Faraja group nari umukinyi twarakina ibiganiro bigaca kuri
Voix
d'Espoir no kuri Voix d'Espoir mu ngabyo ari bisigaye bicaho basose navanze ibintu zose n'ingabire zanje kandi rero uko ntanga ubutumwa mu ndirimbo burya butumwa ntanze mu ndirimbo nshobora kubutanga no muri movie so hose no gutanga ubutumwa so yeah
hariyo television ariyo yari yitwa Sandi Umoja TV ubu ikaba yahinduye izina ikaba yitwa One Family TV nubona yuko ari ukuntu ko gushaka kujuragiza nk'uwaragukurikira nacyo uramuzi ko nayo iyo umuntu akurikirana umuntu aramukurikira akantu etapa etapa yagize iki yagize uku yagize uku mu mwanya uri kure haguma amahindagurika y'amazina naho ukundi umusitaha wafite izina yiguke ayahinduye nubwo hari abapakitiye basi kubera iki gushobora guhindura ubona ko bishobora kwica visibility cyane cyane y'iwawe
TV kubona yarahindutse yari Sandi Umoja TV ubu ikaba ari One Family TV nukubera ko ntashatse gukoresha rya zina Sandi ku bintu byose kuko Sandi ndarikoresha mu ndirimbo Sandi ndariko urumva ni izina ryanjye ry'akazi so sinashatse kurivanga n'ivy'ama TV mugaba nkaba nararusi ide iyo ide nkaba nahise TV ikaba yitwa One Family TV One Family TV mugo urumva ko ari nticahindu Sandi Umoja TV One Family TV urumva ko
hari One
Umoja urumva ni bwa bumwe nyene ntabwo nahinduye cyane mugaba bafise ibyivugo bibiri by'iyi TV hariho ibyivugo murashobora kubona kuraba ngaha hajya handitse ntuzoteze imbere umuntu ariko uzotume umuntu uyiteze imbere so ico kivugo nkaba nazanye igishusho ngaha aya mashusho murayabona n'umumama yikoreye hama ngaha mukabona aba mama hari uhetse umwana afite nibintu
no ku mutwe
so jewe nkaba narahuye kenshi cyane mu mabarabara aba mama bari ko baradandaza bafise abana ku migongo ugasanga izuba umwana aramukubita ngaho muri iyo barabara so byaranyigishije cyane ndabona ko arabantu bateye intambwe urumva bafise iyo mutahe wabo muki abadandaza ibigori ugasanga afise umutahe nk'uw'ibihumbi 10 mugabo yateye intambwe yo kujya mu ibarabara oliye yu ya muntu aza kugusaba amafaranga kwa mu 1000 akacaja kubijyamana mu gitanda bukeye amahera yaheza akaza kugusaba yandi mugabo baba mama bafite 1000 gusa baragiye mu ibarabara tureke n'abamama gusa sishatse gufatira ku bamama gusa n'abapapa hari abandi bateye intambwe ya yaragiye mu ibarabara ayo mahera 1000 arayakoresha kubera ko ubona ko yateye intambwe ntuzobura umutima uyo mutima ntabwo wawubura kuvuga ati reka ndamwongereza umutahe ndamwongera 1000 kubera iki yarateye intambwe ya so hariho mbere na benshi je narikorera ugasanga afise nk'urutaro rw'inuzeyi afise nk'urutaro rw'ibyema akagucira 1000 kururangura rwose ya so ni ibintu bikora ku mutima rero nkaba hakaba hari ikindi kivugo ngaha nuwo tanga lift yo yiha uwuri karatambuka apana uhagaze ibyo byivugo bibiri bifitanye isano ubiravye nubwo muhagaze ahubwo tera intambwe urindiriye lift niwe arindira gusaba lift ukaga umugira kugusa mugabo uhagaze nta ntambwe kuri uratera ishora gushika umuduga ntuze utakaje umwanya
ariko ni wavansa ukasaba lift urukura avansa ujye muduga uzogushikira ugeze kure bero hari nigihe woshika muhira na na lift tarayo
ibaze bushiye bwiye
bushiye bwiye ugihagaze nga urumva ibyo ibyo byibugo bibiri ni bintu byuko Nijambo ry'Imana yavuga ati Imana ifasha uwifashije. Ya kuko hariho par exemple no mu buzima busanzwe ushobora kuba hari umugambi ufise mugabo nta ntambuko wateye. Umuntu nashobora kwiyumvira ngo aguhe ikintu bakongerereza ikintu ku kintu tatanguje. Ya tanguza bizomumotiva kugira ngo nawe ugire icagufashije. Naho wamwongereza 10,000 mugabo yaramaze gutera intambwe hari ahandi hantu ari. Bijye 10,000 umwongereje bizomugirira akamaro. Oriye yujya yagiye kuryamana 100,000 mu gitanda. Twibukanye ko nujya muntu yaguhaye amahera, ujya muntu yaguhaye amahera nawe nyine nayo mafaranga aba yayakoreye yayaruhiye.
Reka ndabashimiye cyane kubera mwashoboye kwita ubutumire bwacu.
Merci namu murakoze.
Murakoze cyane. Reka namu ndabashimiye bwo mwese mwadukurikiranye kuri One Family TV kuva ikiganiro kigitangwa gusharikira ndagihera si bose babikora mwakoze cyane mani bahezagire ndabashimiye bwo mwese mwadukurikiranye kuri One Family TV isango ni ikiganiro cyacu bikwikira peace.
One Family TV.